indawo efana nekhaya ayikho indawo efana nekhaya imfudumalo eyasekhaya inyanga iphelile yobabonekhaya ngikhumbula umama jabula bashana ngisendleleni ngihlangabezeni mithwalo ngifike nengcola ngikhumbula umama jabula bashana ngisendleleni ngihlangabezeni mithwalo ngifike nengcola Yeah.